bari gukoresha kamera ye hano hari turi kasta kamera ye yabivanya kamera cumi abandi bonda byose kandi madamu bakunda barambwira ngo banyumvisha indirimbo mbuzi ino ndirimbo noneho basi zagira jya gukora yiki
Thank you.
kabere nyo. Kohereza.